zosangala sala zikulamala wenza mbilimbili ndithu mo ita udaku kuti ukunsonde kuti lero nkhala ngati midiya yakutengerani kuli mtipe 3 mudedza mwenimweni kwatiye apinji zokongola zinthu zambiri malo okongola ndi ambiri mwala uno phiri linoli ndi phiri lokongola kwambiri limene inuyo mukaliona kuti zokongola zambiri ndithu anthu akuti mvula ikamagwa saona kuti mvula ikugwayi kongoda pakuti mvula yalambalalambali zinazi koma malo amene akhala osi anyowa anthu amagona bwino bwino anthu amabwera kudzapemphera malo anowa ndithu kulamanda mulungu wawo kumwamba ndipo zokongola zotonza mbiri moona zinyama zokongola kuli mbalame kumene kuli zokongola ndithu kuona malowo ndithu okongola sizokhala zoto komanso anthu amakwanisa ndithu kulima kumeneko minda yabwino nthakanso yabwino ndakini chakonda ndifuna mukhale limodzi ndi ine siku latero kuti muone kuti dziko la Malawi makamaka kunakuneza kuti zotani muphiri kumeneko kuti sikunake muna mzangu bwera inuyo mwine ndi banja lanu kukokhala kuno kumacheza sikucheza atu ndikuchipinda kokhakokha kapena malo akabaraza ajaya kapena kunyanja bwina malonga ndi anowa zaona ndipo zapikira kukale dziko la ndi dziko lokongola komana ngati ngayende banjo kafika malo amenewa M1 sewo M1 kamuyuka kuplantaya kamuyuka ya mulilongwemu mukangofika li mtipe 3 kukhota kumanjako kweza sewo umeneyo mudzafika malo okongola ndithu
ano ndi malo ochititsa chidwi amenenso ali kuno ku chigwenembe kuchokera kwa gurupu 3 Gentleman Pinji ndi malo abwino kwambiri amene anthu osiyanasiyana amabwera kudzaona komanso ndi malo ochititsa chidwi kumabwera azungu akutali ngakhaleso azathu amapemphero amipingo osiyanasiyana amafellowship amabwera kudzaona chikhinthu chake ndichochititsa chidwi kwambiri kuchokera Blantyre ndikuti tikamapita kulilongwe ndikumanzere kwathu tingokhota kumene ponsewo kumphuzi mkhangati kulwera kumphuzi tipeza zikwangwani ziwiri tikhangati ti tikusiya sikukwezeka kuti kulwera sikukumphuzi pang'ono tipeza nthu pali phiri limene phiri ochititsa chidwi kwambiri a chigwenembe ndi pamene pali phiri limeneli ndi chiphanga chodabwitsa kwambiri chonena kuti sikumanyowa ndi mvula ayi monga mmene mukuoneramo mitengoyi imangodzikulira komanso ndi evergreen nthawi zonse mmene mukuoneramo ndi mmene nthu kulili mwala ngati kukugwa ndi zinthu zoti zodabwitsa kwambiri anthu osiyanasiyana amabwera kudzaona zinthu zosiyanasiyana zimene zimachitika kuno kwoto titafika kuno tapezanso anthu achi amapemphera kupemphera konkuno nthawi ina iliyonse kumakhala kwa bize kwa basi anthu amalima ndi zinthu zochititsa chidwi komanso kuli minda madimba anthu akupanga maulimi othirira kunoko akudzala nthochi zimbe kabichi tomato repu ndi zinthu zochititsa chidwi kwambiri zimene zimachitika kunoko ya komanso mbalame zimaswa kunoko kumapeza kuti kumakhala ndi ana zili malo otetezeka kwambiri ndi chilengedwe cha mulungu chotetezeka komanso chodabwitsa chimene timaona ukulu wa mulungu kuonekera komanso alendo osiyanasiyana ochokera mmadera osiyanasiyana ndi mayiko osiyanasiyana amabwera kudzaona kumalo kwabwino kwambiri kumene basi diphiri limene anthu adangokonza kuti azili samalira malo ochititsa chidwi amenenso nyama zimadirapo komanso nyama zachilengedwe zimakhalapo ngakhaso nyama zoweta kuli nkhalango imene timukuonayi amene akuisa malira komanso tikaona bwinobwino phiri la miyala miyala yodabwitsa ndithu ndi chilengedwe ndithu chodabwitsa chona kuti ukhoza kudapo kuti ni miyalayi amaisanjikiza bwanji mulungu nthawi zina mmatha kuona kuti tikakhala bwinobwino mmene atakhalira pano timatha kuona mbira mmene momwe mwina zikutuluka miyalamo choncho kumayenda kumadya ndithu ndi phanga kuli maphanga ochititsa chidwi mwanjira ina kumapezekanso ngakhale zisaza njuchi malo ati uchi umatha kumangoyenda mmiyala ndithu zochititsa chidwi chifukwa ndi malo oti munthu sangathe kufika kukafula njuchi koma njuchi zimangokhala kumeneko zachilengedwe zankuonankuona ndindi phiri ndithu lochititsa chidwi pamwambapo pamatha kudyera ziweto makamaka nthawi ya mvula ikakhalasona kuti phiri lawirira bwinobwino pamatha kudyera ziweto ndi malo abwino ndithu ochititsa chidwi kuno kuchigwenembe kuchokera kuno kuchigwenembe kupita ku ntibe 3 pansi wathu waufupi ndi malo noti timatha kuyenda 2.5 kilometers ndi pafupi tikamachokera ku lilongwe chakumanja kwathu tikapita ku Blantyre kumafika pa ntibe 3 kukhota pa khakatupita chakumpusi tikangoyenda pang'ono tipeza sukulu kukwezekera pa sukulu pa yochedwa chigwenembe tikangokwezekera pa sukulu pa chigwenembe pa phiri lake ndi limene ndi phiri lochititsa chidwi kwambiri monga mukuonanso ng'ombe zili mu mtundazo zikudya izo ndi chilengedwe thu cha mulungu basi mulungu adangokonza kuti kuno kudedza kukhale kochititsa chidwi kwa apinji kwa gulupu apinji tiye kaphuka ndi malo ochititsa chidwi komanso ochititsa kaso andi kwakhala kuno njalasima kupweteka monga mmene mukuoneramo ndi malo ndithu abwino kwambiri kwa basi zinthu zambiri zosowa zochititsa chidwi ndi mmene kunoko kulili ndi malo okongola ndapo ndi malo oti odabwitsa ndithu komabe mbuyo mopana dzachitike nthina chake chodabwitsa kodi kuti pana dzafika mbuzi zimene zinafuna kamene zimadya nsipu pa phiripo ndi malo ona kuti mbuzija imalephera kutembenuka imangopita kutsogolo koma pa phiripo itafika zinali mbuzi 5 koma mbuzi imodzi inangoponda molakwika inapeza kuti inagwa kupasi kukhongwa kumonga mukuonera mwalawo itapera pomwepo komanso inachokachoka kwambiri ndiye mbuzi folozo mkulu wina anadzipereka anayenda bwinobwino kukafika pamene pajapo amazinyamula mbuzi imodzi kuibweretsa kuntundako imodzi kuibweretsa kuntundako imodzi mpaka munthu uyo analandira ndalama zambirimbiri chifukwa inali ganyu koma inali ntchito yodabwitsa kwambiri imene munthu inali yesi sangaigwire wamba panasonkhana chigulu kuyang'ana zinthu zimene zimachitika chifukwa zinali zinthu zochititsa chidwi komanso zopatsa kaso kwambiri kuti munthu iyi wakwanitsa bwanji kuyenda kukafikapo komanso wakwanitsa bwanji kunyamula mbuzi kupita nayapo chifukwa amazigwira mbuzi zija ndi kumayenda chokwawa bwinobwino nkuziwolotsa kupita nazo mbali ina yabwino koma zinali zinthu kuti akadangopulumuka pang'ono nayenso kunali kufera pomwepo koma muzisomo za mulungu anapeza kuti munthu uja anakwanitsa kupulumutsa mbuzi zonsezo bwinobwino kuphatikizaposo moyo wake nkhani yona kuti yodabwitsa kwambiri komanso yochititsa chidwi tikulankhula pano mbuzi zili moyo komanso munthu uyo ali ndi moyo.